Cross Inc. Records.
DJ Vic, okay, ukadongo wood kadongo.
Jose motimo kinda gikona nyako mala na ngomi hero kumsila. Ni moko suto unge kakona nyako mala ya wenge nyapinka. Jose mochakora mo gikona nyako mala ni sila unge muandu. Toani gimangeyo ni era yero kende wakati unge pesa. Chopo singo gihera wa
Imposo na Fred Odundo wood naya kod nyaminu karo anyako
Samora wata wata kangamora ne pinje na manyo jaherana Samoro koyo chama kangama tuo sila to bendi winjo wachno Ochuna nyiso ben ko ben ni mano jakambicha ni mondo konya paro Mama Brian, kila urensa chola, ni mano woda dori, ki baba Derek bende, onyango lando bende, ni mano wokandito, ni chuori nyako bura, ki jojo kech bende, ki jojo kech baba vi.
Simba Ben wood abandu, baba Brijo.
Ochuna woku bore kachomo gondo bondo na dio manyo wendo Limura kala kala Osepa kala mai mai Stage sakala te Nidonga choporongo Amanyo siep chunya Jaera chopo homa be Mano mondi janabi Apenyo mosia Nidaki nena sila Ni mano baba velma Okona nyako mala Nisili weyo buwele Tohani era chanda malishka
Den Jakabondo Bros Inc. Records
Kanye, kadise manye.
Jonas Midumbi owati janabi. Osing jadolo jakagan kachan kanitiere Kilifi. Omin odede nyakwaka wonjojo gi Kaila.